nkazobandanya ibintu byo gusa nta musani wo nga mu Burundi twosohokana mumbabarire suko ishira hejuru suko ishima ariko ngiye kuganje nabonaga ko atamusitara n'umwe ngaho muri twosohokana
ariko ninde ngaho musitara ngaho mu Bujumbura wemera umwe gusa
umwe nemera ije nemera Satvi
Satvi yes Hello guys, hello people, hello my brother, hello my family. Yes, kuri mikro muri kumwe na Ami Burundi inyuma ya kamera muri kumwe na Kedi Basamu. Yes, ino mutu wagendeye umwigeme mushasha ari muri game ya music ariwe Jaja, Jaja Classic. Ino mutu kumwe nga ndibaza muramubona. Bite Jaja.
Ni sawa.
Urakomeye.
Yego ndashima nami.
Ndakubona uri cool, uri super, umeze neza cyane.
Ndashima Imana.
Ego jaja nkuko ino mutaje kukugendera ego mu minsi heze twarabonye music yawe twarabonye indirimbo zawe ukora kora yesa ino munsi indirimbo zawe zigeze hehe
bon sindi ko mu mwana ronse inkuru nuko umuziki je narahagaritse kobera hari ibintu nashaka kuvuga en public ndi wanje nyine private byatumye mpagarika
kobera iki uhagaritse music
navuze ko ari ibintu byiwanjejewe en privé ntashaka gushira en public mugabo umuziki ndawukunda ndasupporting abantu bawukora mugabo je de ma part nabanje kwanza kuhagarika sinzi ko nzosubira canke nzowandanya mugabo Paul Momo nta muziki nkora narabanje guhagarika kwanza
yes nkuko mumubona jaja yari umwigeme cyane azi kuririmba azi gukora music ariko ubu unyungu yarabihagaritse gato mbega jaja kubera iki washimye guhagarika cyankwe ni kubera wabuze manager cyangwa wabuze sponsor
oya bon nta support nari mbuze nta sponsor nari mbuze umuziki narawukunda kandi narifuza kuzogera kure ariko cyarashitse nyine ndahagarika ku mpamvu ziwanje nyene zantumye kuhagarika nashaka kuvuga mugabo urumva ico nzicoco ku muziki ndawukunda kandi ndawusupportinga gose ya
bivanye nkuko waje ukora n'inguvu cyane muziki ushyamwe inguvu ego abafanzi babo bashaka kumenya impamvu uhagaritse umuziki
oh la la ikintu ushaka kugira cyambere na mbere kwanza jewe kuganje ego ndiha indimbo nari narakoze hari abantu benshi badidi mugabo sinari bwagire kure kutije ku marezo sosiyo ego mugadira hari nyinshi ariko nace ndabihagarika bitaraja kuri rezo sosiyo ndabanza ndahagarika ariko nipfuza kubandanya bazozumva tizoja ko bazozimenya musanzu urumva sinari bwagire fans nini kandi abantu bari bazi ko je nkuru muziki bari abagenzi banje nyine bari kumwe bari proche n'abantu ba supporting kuri ico kintu ya mugabo sinovuga yuko ngo nafise fans nka kujya basi tukovuga umusakora nakujya kwa Oleg canke bafizo n'abandi ba star nyine dufite ngaha mu Burundi ubona kujya kuntu bakora ukabona yuko bafise abafanzi babakurikirana n'ivyo bakora gusa just nawe bwagere kuri rurya rwego mugabo nari nipfuza kumera nk'abandi ba star kungene bakora neza bikaja ahabona ahagaragara naje navyifuza mugabo ntivyigeze bikunda kumvuzi wanje je wumva sinabishatse yuko no bandanya cye nipfuza guhagarika
yes nkuko turi kumwe na Jojo ariko arabyiganira jaja ariko arabyiganira turi nyuma gato nari na gize gato yesa nkuko none jaja nkubu unye ukora ibiki
ubu ntacho mfise nkora ariko ndashima Imana imanite narahejeje sinagize amahirwe kubandanya université kubera uburyo ntibumeze neza ku babyeyi banje
yesa none jaja niki kushobora kubwira abakunzi bawe kwa gutegera kuri no mwanya wa Burundi Flex TV
bon iki nuno basaba ni nkuko no vuga yuko je nari fisi ndoto zo kuba umustar yego ivyo rero wewe umuntu wa ufise yo kuhaja canke ushaka gushika kucusha ucyo wipfuza cyose ntuducike intege komeza fight uzugere kuri ivyo wipfuza mugabo urumva ko hari umuntu ashaka kuba yarahebye ikintu abandi bacyibaza mbe ni kukiya gihebye so atumva na wacha yumva umengo inkuvu muri we ziragabanutse oya komeza ufightinge ugere kuco wipfuza yego umwe wese ndibaza ariko bafise indoto ziwe afise ico ashaka gukora afise ico ashaka kuba afise nivyo yipfuza byinshanye ego cyo nababwira gusa no kuba tocika intege bakomeze bashira byo
yipfuza yesa nkuko mumumva jaja ariko arababwira mbega jaja uwo muri uba mu rukundo
ego ndi mu rukundo
urakunda
ego ndase mutima nti gukunda
cyangwa cyo gituma muhungu nyere mukunda nyo yakwankiye kujya mu bintu by'umuziki
oya oya ikintu nuvuga icambere cyatumye n'ababyeyi yababyeyi nico kintu jambere mama wanje ndibuka umunsi amenya yuko ko je narigeze kuba mu video vixen indimbo ndagufuhira kid magic aho nyine naragiye nyine gutestinga ndabe yuko noshobora kuza ndifata muri video ukuntu bimeze kugira ngo menyere kamera ainsi de suite gutyo ego mama yarigeze kubyumva byaramuguye nabi cyane arambwira ati iyo nzira wacaguye siyo kirageza uhindure ikindi kintu kuko attention twebwe les musulmans biragoye kugira ngo ubone umuvyera gusapontize mu muziki ni ikintu kigoye cyane ipapo y'aba chrétien
Yes, nkuko mumumva jaja la queen ameze neza cyane mwigira ameze neza cyane ameze bocha ndiyo za mukumura mubona mwese bega jaja benda kubaze ikandambiri wambara uruzigura hehe tukenye kumenya abafanzi babo bakeneye kumenya byose aho uruguriya kandi biratu bya uru wambara
umumba bari sinyene kwishira hejuru ariko ndi umuntu usanzwe cyane ndasanzwe cyane mbaye ubuzima busanzwe nkuko abandi babayeho kama binte zigira mu isoko nyene bisanzwe ko bandi bazigira mu isoko canke nkaja muri centre ville gutyo onye kama binte tishimye tabura ngurira ha mu isanzwe ngurira ha bandi bagurira
abafanzi ba bashaka kumenya mbege tukanabira zigura amafaranga angahe
yo my goodness oya zigura make
ngangahe babwira abafanzi ba bamenye uko jaja yambare kandi ambiri za amafaranga angana ukunu
my goodness ni 12000
gusa
kome ko zigura ko 12000
Ame muzo wambara uzigura muri village ya he.
Nje muzo nambara sa dépend. Ndafise umukonesera uranzanira ngaho muhira nkamushorera.
Yesa, turabona nibisuko byawe Yesa, mbega babikurira he, byose byo bisuko no gusuka bitora amafaranga ngahe.
Bon, idimanche nakoresheje. Ago bigugwa make. Imwe ni 3000 nakoresheje zitatu. Za 9000 ensuite reste quoi 15000 na suki muri ville muri sala
Yes nkuko mumumva la queen jaja ariko babwira byose byo bijanye n'ibyo wakoresha ikandambiri zingwa zigura 12000 gusa Yes nkuko abafanzi babo bari bashaka kumenya ikandambiri wambaye zigwa amafaranga hi nkuko wari bashaka kubyifuza kumenya mwamaze kumwumviriza jaja ingene yababwiye Yes jaja ni hehe ninde umustari ngamukisaga cha Bujumbura ukunda yo kubera umukunzi wawe
my goodness. Amuranyisha wallahi. Amukisara cha Bujumbura je nemera benshi.
Indi ngaho ukunda uvuga ati uyu muntu nawe yoza kundesha je umstar. No mubera umugore.
No bera umugore. Bon, icyo no vuga. Je nemera benshi ariko hari abantu b'abastar nifuzaga gukorana nabo. Nifuzaga umva kumenyana nabo kuganira nabo nabona yuko umengo tubaye n'abagenzi bitoba nabi umugabo mushobora kumpa amahirwe nkavuga batatu
ego utarakora umwe gusa ego
oh la la jene miraga ba producer pa rapport ya basta
Urumva rero usaga rimo bakize kugira muziki rimo bakora muziki kuba kuba wa producteur ndu ya
umva abasaho barahari ariko je na mustaho numwe je nifuzaga gusohokana nawe
Vuga isho kuri jaja please
na sekwesha nizira gimana njewe bon musanzu zinavugaga gucya je nkazubandanya ibintu byo busaho na musani wo ngaha mu Burundi twosohokana mumbabarire sukwishira hejuru sukwishima ariko je kuganje nabonaga ko atamustaho numwe ngaho muri tsukosokana
ariko ninde ngaho musare ngaho mu Bujumbura wemera umwe gusa
umwe nemera je nemera satbi
satbi yes abet nesa zo kwisha abet Zabira wa umba kwa rumu Kongo mwetu wanjaja kukuna chanagu Hea kumfena chanagu buzogwa na bed nice
Nifuza kumusu kwa rumu gao Na kugeko nifuza kakusoka na nawa astuwa wonga morondi Usa narasha kakukora chane Menye kane nomu mahanga na andi hanu ngele kule Kujanzu soka ni nabu hiyo oja Sinifuza kakusoka na wonga bed nice na hafu he Na hago nifuza kumutu kwa satibi Uyari kwa satibi ndamye mera sana mwa sawo dufite nga murundi
Yes, ara mu satibi cyane. Yes.
Cyane ndamyemera.
Wari kuza gukorana nawe collab.
Yego. Nari kuza gukorana na satibi.
Nakajambo kiyo cyo kumubwira satibi.
Oh, ikintu nshaka kumubwira satibi nuko yakomeza turi nyuma yiwe. Nubwo yo bashaka gukora indirimbo, yifuza mu video Vixen, ndashaka kumubera.
Yes, satibi. Satibi urukurumba jaja avuze ati niwe shaka umukwini video aringa aizo murondere satibi kana rakwemera cyane ariko bet nice nafuhe bet nice
kadi mu bisanzwe nakadi ariko arakora tuza kumusupportinga nk'abafanzi biwe canke abantu tumwemera ntibisigura yuko twashaze sokana oya bet nice nagira amahoro
yesa niki cyo kubwira abakunzi ba Bondi Flex ko gutegera kuno mwanya
kina babwira nuko mwakoze kuza kundaba kuntemberera mwiyumviriye kuza kuvugana nanje kunganiriza hama ndaryohewe cyane mbanze ndabashimiye mwebwe mwadutembereye kuri TV yanyu hama mbanze shimiye n'abantu bafasha kanya ko kugira ko kuturaba gukurikirana kino kiganiro hama ndabashimiye cyane kandi ndabakunda bose
yesa hama jaja ukurondera kuri inuze yangu kwa karibu mengi Facebook, Twitter, leke ukurisha itaragihe.
Ukurisha Jali Anasar Geliteka Facebook ni Jali Anasar Geliteka Instagram Jali Anasar Geliteka Twitter zose nkunye Jali Anasar Geliteka.
Yesa mamaze kumviriza umwigeme ari we jaja yababwiye amateka yiwe yose kandi ndi ndese yababwiye nibindi mamaze kumva ndese nk'abafanzi biwe mwavuga ati jaja mbese yagiye hehe mu muziki ariko aringa anyi ariko muziki asa n'uwahagaritse mbese afise nibindi akora mbese turakutwa ino mutwa mugendeye umwigeme ari we jaja ino muturi kumwe ngaha anyi yesa reka tusozere ikiganiro cyacu murakoze abafanzi ba Burundi Flex TV mukora dutegera kuno mwanya yesa kuri mikro mwari kumwe na Ami Burundi inyuma ya kamera mwari kumwe na Kid Bassam